tui he tangata tui he mauri aua. Wa whiti whanau hamaitata tui pumea huea. Fire!